leadership must be predicated on the absolute interest and unification of the people. This has been the philosophy of Nana Kwame Bediako's campaign and the guide of his political ambition.
Otumfour and Osagyefo, a dim yenu a mebo yi, a mo otu pa, and now mu nyina so ya ahemfo. Se nyankopon ni nhyira mama, ka yɛn fa mo ntra nkonwa na moti mu no. And so, bibinti ɛna ma bibisi. Me ba ha, and sa me de ba yi no. Ede babe patam na mesrɛw na meka kyerɛ Otumfour nso na masrɛ no sɛ ntokɔ bia na ɛba mu no me Nana Kwame Bediako me sɛ mede me ti abɛtoa ma mu mmienu yɛde mu mmienu bom a mo kyɛfa ɛyɛ Ghana ntiti mu bia ba a na akɔyɛ sɛ mo nso makyɛ yɛ mu ade a mebisa wɔ mo no saa nyɛ yɛ a ɔmo ntwa me ti.
This is a true mark of selfless leadership, and it goes beyond the usual Machiavellian tactics of taking advantage of the disunity just to hold on to power.
MPP na NDC benjina yi na nne de ye wokamafo senya Ghana mamra 1992 Republican Constitution na o hye se ahemfo ye ntimi nya manwa nka nne ma declare se ngonachi abuano.